zvako zvaisactive muraivona izvo ndimwo. Jevabuya njemvuye njemva hari nje kurondera umuntu itwa Nova. Eh ndikurondera umuntu itwa Nova nga muri Tanganyika. Yatse kuntwara ndabarahi Tanganyika yatse kuntwa. We Nova birungiriye Nova. Ndapfuye yo. Ye baba we. Ya. Nova birungiriye Nova. Mama ndapfuye ndahatswe. Ndahatswe. Telefone yanjye irahatswe Juma. Ibirumbaye ko ntavyo vuga. Ya. Nova. Ibirungiriye sha uzobihanwa uzobibazwa.
Umetafuta kazi siku mingi ya ujapata. Mama ni mgonjwa daktari anatumaini tena. Watoto shule wamefukuzwa. Hali mekuwa ngumu we baba wewe.
Yes, wakuzwa haiza aktivi mraibona izo ndimgo. Jevabuya njemvuye njemva hari nje kurondera umuntu itwa Nova. Eh ndikurondera umuntu itwa Nova nga muri Tanganyika. Yatse kuntwara ndabarahi Tanganyika yatse kuntwa. We Nova birungiriye Nova. Ndapfuye yo. Ye baba we. Ya. Nova birungiriye Nova. Mama ndapfuye ndahatswe. Ndahatswe. Telefone yanjye irahatswe Juma. Ibirumbaye ko ntavyo vuga. Ya. Nova. Ibirungiriye sha uzobihanwa uzobibazwa. Ndabugize mutamba.
La mahoro pore sala. Pore sala. Ego.
Nova.
Ni Isaac TV muri abantu umukozwe mu bintu byita creativity. Ukozwe mu bintu byo kugira ibintu bitamenyerewe kandi bigacha byita byuzuriza kubumenyi n'ubuhinga musabe mukoresha muri Isaac TV.
Nova ngana jobs na apfuye. Ndemva hariya ijya Tanganyika y'amajya hariya nje kurondera uno mugabo witwa Alain Nova Irambona. Umupapa wa mbere yabura nkanje urumva aba black. Turi isa kandi niko bimeze. Numva ndabwize rero.
Na mahoro gose n'ukuri Tanganyika guhakije mugabo dogodogo yoyo izogukiza. Dogodogo izogukiza kuko ifisurukiza ku bantu benshi na cyane cyane abarundi n'abarundi kazi abanyamahanga abari mu Burundi n'abari mu makungu kuko burya amazi namwe. Tanganyika na dogodogo ariko turaba n'ingene hovukanishwa Tanganyika na dogodogo biciye kuri World Beach igatikora na dogodogo beach bakaba kunywana.
Voilà, c'est une chambre de la tisane. Kugira, Bako Hako, groupe Famuri Tanganyika. Wuru Kurazawi, Rukivio, Rukira, No Kunduru Saku, Namakuru, Ata Eva, Winata. Ujogundra Novojakumundraki, Ambaga, who can say Estis House, Bisigura Chibitok, yes, Job Sigur, Shembora Chibitoki, Summer Time. Hama? Rusizi Limited. Hama kuri dogodogo. Ah bon. Voilà, il y a hashtag ya kuri dogodogo.
Yego.
Okay, Nova, dusigure gato ibintu nibiki? Uri mupira urya uri mu bintu byatumye jewe ndana kukurondera. Ndiko ndabona ama fish of course. Ariko asirikira. Ngo mura office activity mu cibitoki cha rugombo. Nibiki twa turumva. Bihaze kunyica jewe.
Uno munsi urabona ko na yumvuze tunywanishe Tanganyika na dogodogo. Uno munsi duhure nga kuri World Beach. World Beach ni muri ma main sponsor, but you know evenema yitwa cibitoki summer time izobera kuri dogodogo. Ni hijya yejo ni kuvuga kuwa gatandatu itariki 10 z'ukwezi kwindwi abandi bakwita mu kakaro 2021 kuvisaha 4 z'igitondo gushika budegeye ntituza amasaha kurangiriza ko binagwaye ngombwa abantu bazorara kuri dogodogo. Turamenyeza happy people abantu barara ngaha kwitanganyika kubera iki batorara kuri dogodogo byose birabaho. Ugiye kuraba rero cibitoki summer time ni indi happy people mu yindi mood mu yindi design izobera Step Forest azobera i Bujumbura izobera mu ntara hariya mu cibitoki kuri dogodogo mu Rugombo. Hambavu y'ibyo rero kandi hariho ibyo ibitandukanye na happy people mugabo n'ibindi bisa hagati ya happy people na cibitoki summer time. Nk'ubu urabona yuko abantu baramenyereye barara kwitanganyika muri happy people bibera ngaha hafi ku ruhande kuri borabora niho bimaze kubera kenshi. Ubu naho muri cibitoki summer time abantu barashobora kurana kuri dogodogo ufise ubushobozi icupa yo kugura icupa yo kugura ivyande ukagira ivyande kugeza mu giziteranye urasho kurara kuri dogodogo gusa akindi gisane nuko cyo ni gisane cyo kiberanga muri happy people mugabo kandi hari bitandukanye hari yabizotangura kare mu gihe abanyamujumbura cyangwa abandi bose bamenye kuri kwitanganyika bagiye muri happy people itangura rimwe rimwe 18h 19h sambiri z'ijoro hari yaho ni guhera saa yine zigitondo ku munsi wa gatandatu hakiri kare gusika
gatandatu kwindwi nyine turimo
itariki 10 hijya ejo gusika budegeye urumva ushaka kujya inyama ukanywa inzoga ugata mu muziki kuva saa yine z'igitondo ukagenda saa 5 saa 6 saa 10 saa 11 saa 2 z'ijoro saa 3 ibinyobwa bikaguma biriho inyama ingya zikaguma ziriho umuziki ukaguma uriho ama surprise akaguma ariho kumbure nkuko abo mu nzego z'umutekano mbere n'ubuyobozi hariya mu ntara y'atibitoke batubwiye ati umutekano urasasagaye kumbure n'ugukesha tugakesha kesha kiriya nta kibazo na kimwe gihari gutyo rero ni mu iyo ntumbero urabona ko waje ubanza kubona kano gapira nabona nahamagara wasomyeho STC House iyi ni maison ya impression cyangwa ya imprimerie ya imprimerie zino t-shirt ni mu sponsor wacu muri evenement mugabo hano wasomye Rusizi Limited wumvise rero Rusizi Limited niyo rero umuryango utegura izi evenement iyi evenement nka TikTok sama time kandi si ya mbere wari umaze gutegura icyo bise nyama choma Park and the chill.
Mutama, agar na neza ni mako na kuona neza. Orua mazekura bahari.
Na kuna bere kado godog. Na kuna bere kumukongo wado godog. Ego.
Okay, mwanabzimu serero ni bo. Tuvite gitaramo.
Ni gitaramo ni kirori kizira kirori na ni kirori cha long mash. Apa na mandri.
Kujohera muri vacances. Urumva yuko ari sama ni muchi. Tujia kujohera muchi bitoki. Kuri sama haja. Haja ni nchi bitoke
amaje kuri dogodogo
dogodogo barahazi
kidumu yararimbye kuri dogodogo kuri dogodogo turabe dogodogo ubu rero hazo haro na mavedete mgenzi sumuziki gusa sinyama gusa bazojya kugeze baziterana sizonyobwa zikuri promotion mboneho nakanya gushimira Labraludi yavuze ati nukuri naho ibiro byabaye byinshi mwiyo cibitoke sama time nitwo siba icyo tubahaye tubemere kubaha inzoga kuri promotion no kuvuga royale zitanu ku bihumbi 10 na canke za beshu nibiki ni
itanganyika
dogodogo ni hatari hanyuma za beshu za viva tangawizi ndaze ko nyora ka viva viva tangawizi ni promotion uzogutanga igihumbi na 5 bacha guhaza ibiri niyo ni promotion hanyuma rero ibintu bitora inzira abantu baryohegwe mu buryo butandukanye hariho ama entreprise yamakora natwebwe amashirahamwe amakampani amasosiete agaca yongereza noneho ingufu za ingufu za visibility akamenyekanya kuruta rero ubu n'ubu tuzoshyira habona ubundi mu DJ yari asanzwe ataramenyekana cyane mugabo ubu agiye kuba igihangange yitwa DJ Asero uwo rero bazomubona muri hari n'abandi ba DJ ma surprise bazoza barabona buke buke hari ba comedian nk'ubu hari umuntu yitwa asubiramwo Adrienne wo muri ninde aba hari ya muti bitoka hano yitwa inyamakarabo uwo twara muvomye abashaka kumwumva yitwa King Abracadabra uramuzi cyane hari no muri team Natasha ego King Abracadabra
zina ni ataru tafisa amenyo ni danje King Abracadabra
King Abracadabra na yandi ma surprise hanyuma tuguye ibintu byinshi ku buryo tuvuga tuti abantu mwisama mwisama nta gusamara muri sama nta gusamara
amuci nta gusamara wisamaje biragusha
urabona ingene ngaha abantu buze kuri Old Beach urabona ko abavakanse batanga kugushika kandi rero abavakanse bashika barabizi bujumura baryohiga bujumura baje mu birori byo mu ntara hagati cibitoke sama time n'uwundi mwanya wo kubona ubwo bwiza bwiri bararageza rya RN5 niko bagita bujumbura rugombo
rigezweho
cyane meze nk'indava niho kukirago urarara nta korosi zahatari nta miso zirimwo uvuye ngagusha kuri dogodogo ugenda n'ingendeshwa yawe nk'imwe yawe ni minota 45 gusa ati amakorosi wa kasi igitoro nacyo nikigenda cyane kubera ko atamiduga irimwo bisigura ko ta raison imwe yotuba abantu basiba ikindi nacyo ku bandi bantu badafite ingendeshwa amabisi hari amabisi mu cibitoki bisi yanyu miduga saa 2 z'ijoro niya mbere niya nyuma imanuka ibujumbura samoya urayironka bisigura ko rero hambavu ya business ari tukorezo business hana ma business limited yiyumviriye yuko yokorana naba yofasha abantu kugira bave ngaha direct kuri dogodogo bave kuri dogodogo bamanuka abazoshima kuhava mugabo twebwe tuzohava bwenzuye impene twafashe umuntu afise ferme avise inovuga ni bayita gute ni yororero yego afise uruhongore bw'impene agira ni nkoko
dokerera impene inyama tujye zokeje bikomeye
ewe impene zambe zotangura gupfa vendredi le 9 isaha 9 z'ijoro zijoro kugira abazi
gisagura gupfa
zizotangwa gutakaza ubuzima
kuko kuzikerera
ubuzima buragoye muga kandi ibintu biracanganye uranze ngene tujyoherwa ikindi kintu gitaye ubuzima nkuti zojyoherwa tugiye kujya impene kandi nazo zirapfuye bizigura rero zizotangwa gupfa zitangwa mvuze ngo zizotangwa gupfa umenye ngo zizoba zifishije zizotangwa ukeregwa n'umuyisilamu shaha abizi azi abifitiye uburenganzira uranze hano muri monde giswahili cyo gituma n'abantu bibaza dufise abantu spesio twatekanyije bacyo kwiyokipa na kujine bisigura ko no gukosora udukosa twabaye inyabuheza mu evenement twaheruka gukora le 6 mars 2021 ahantu hitwa inyabuheza hafi ya Rusizi ubu rero ni kuri dogodogo mu nyuma tuzobajyana kuri Rusizi ya vrai rero kuri wa gatandatu le 18 no kuri
kuri wa gatandatu itariki 10 z'ukwezi nyene kwindwi bizaba ari ibintu biryoshye cyane mu cyitoki summer time ahanyene rero ari abasanyi bazoza kuteramiza cyangwa inzu ari aba DJ gusa ari kwita aba DJ batubwira
abasani bari mu
nyegerano mva
abasani bari mu kintu twise surprise kuko hariho n'abasani bahariya mu ntara hari n'abandi bavuka hariya bacyo gutangaza abantu hari nk'umuririmbyi twa FM PHT uyo yaririmbye indirimbo yitwa ngo kiramena hariho n'iyindi
yaririmbye kiramena
hari n'iyindi yaririmbanye na B-Face yitwa iranyeshaje gatoyi hari umuririmbyi yitwa DJ Oli DJ Oli yamukariya
arumva majya make azo bari nabariri
nabari byazo bari hari abakomedian abahumoriste
numbaza
eh uranzi ko abantu benshi babanze bise bamagara neva kandi vraiment neva nova
bega birajanye ku
birajanye sarime urumva hamwe ni e ahani ni
no
turuba inzego
twagiye ju yes mwavyo bise rero azo bari ibintu byinshi cyane ariko rero bumamuru wari utubwiye ati ngo abantu nibazomenyera ngo ko iryo zina ryitwa gute wenda zuri wari umuprofeseri wari umwarimu
narabaye mwigisha imyaka indwi hari abo benshi nigishije kandi nibaza ko batidoga baravuga ko hari icyo baronse kwigisha ntabihebye ubu ndigisha yaya makuru d'histoire hari nk'abantu usanga bashaka kwiga ifaransa bakuze abo ndabigisha hari n'abandi usanga bashaka kwiga ikirundi atari abarundi abo ndabigisha yego cyane cyane ikirundi n'igifaransa nicyo nigisha igiswahili mvuga icyo kwidebura kiwanje n'icyongereza cyane icyo kwifurusheti icyongereza vrema cyaragiye mugabo uraza wa mbere nk'iri muri seconde muri dixieme narase muri icyongereza mugabo cyagiye kiragenda mugabo ntiwongurisha nawe nako navuga rero
bumamuru
si icyongereza
bumamuru
iryo zina ryari rancanga umamuru si icyongereza si kirundi ni kirundi bumamuru rero reka nabibonereho abantu benshi baguma bibaza bumamuru ni c'est quoi l'histoire bumamuru ni mfunyafunyo y'amakomine atandatu agize intara ya Cibitoke ni ukuvuga ari komine zibiri zifise indome zisa bu buganda bu bukinanyana umva hariya hamuka umushyikirano w'intara yo hagati hanyuma hariho ni
naguciriye mu sinzi itanganyika bifu de dufitani
ifise mission hama hariho ma isigura amabayi numva bumamuru uvuze buma ubuheze kuvuga ubuganda bukinanyana mabayi ushize ko mu ubushyongeye ka 22 mugwi na mugina je mvuka navutse muri avuke muri mugina umva komine mugina hambavu yibyo ru ni rugombo rugombo rero insumba zose ni komine mbwara abantu bazi ko rugombo ari rugomba imwe
kakabiya
kakirundi kakienyeti so umamuru fc uwo munsi azoba ari umundi munsi w'uruguhimbagwa igikombe Mamuru FC watwaye nka coupe du président cyabaye cyambere mateka ya Mamuru abateka y'intara ya Cibitoke mugabo kandi kiba ni cyambere gitanzwe n'umukuru w'igihugu Variston ndayishimiye no kuvuga uwo munsi kuri dogodogo azoba celebration victory party kizoba gihari n'umukuru w'umugwi mu Mamuru ariwe buramatari w'intara ya Cibitoke
azoba hari
opesa Karem Bizoza azoba hari
igivenement yoroshene
hatangwe n'agasimwe ku mukinyi nkizigirwa wa Bumamuru dufise amazina tatu amatohoza twahawe na staff ya Bumamuru harimo uwitwa Swedi harutwa Rama hanutwa Yannick uyu ni umunyegori abo rero mwa batatu hazova mwumwe azohabwa gashimwe kana Rusizi Limited bitiye mu gako kumpanuro twahawe n'umugwi na staff ya Bumamuru hambavu yivyo umuririmbyi yaryoheye abantu abarundi abanyamahanga mugabo yamuka mu Cibitoke canka ba mu Cibitoke canka umunye Cibitoke nawo nyina zoronka gashimwe hari aba ndirimbe
dushimwe zo tangwa ni Rusizi Limited
Rusizi Limited kuko niyo maison mère yorganizera ma evenement nakubwiye nyamacoma yabere mu gatera muri Uganda itake zitatu z'ukwezi kwa mbere 2021 mu kwezi kwa gatatu cyo tukora indi evenement yise nyamacoma park and chill yabera hitwa Nyabuheza hafi ya Rolo ya Rusizi iyi ni evenement igira gatatu Cibitoke summer time première édition igiye kuba ya mbere mugabo si ya nyuma nayo rero byose zisegurwa na Rusizi Limited irimo abantu abakabona abagore abamisore n'inkumi abakora n'abadakora abanyeshure byitahuye avuga ati reka tugire umugambi nakugenye n'icyo rero yavuze ati umufuko wose uronke
agafaranga
abe 10 balles cyangwa 10,000 c'est bon ha umuntu wose uronke damage uronke icyakura uronke icyujya natwe rero muri Rusizi Limited twagiye hamwe kugira ngo turabe ko tukugiye nkunganya tuje kwiyunganya tukaronka ka note turi hikori bitiye muri Obert turi sikori leta ironka koyoko muri ya migambi yo kusanura igihugu canke kugiteza imbere imiterambere kubaka amabarabara gusanura amabarabara kubaka amashure kubaka ibitaro uruhara rwa Rusizi Limited zoba rurimwo ruvuye kuri ya kori twatanze twakuye muri bino biteramo dutegura no mu bindi bikogwa Rusizi Limited isanzwe ikora
nova wewe uri mu professeur ndazi uri kuravuga uri kuhigisha umvume ngaho uvuga byose ukabimara ariko ntibikunda ibisigaye reka tubibikira abazoza bavyiborera hariya ku munsi wa gatandatu mu Cibitoke hajya kuri dogodogo sawa kabisa nova agacamba uko gasunika rugo je ndiko ndajugumira ngaho ubona uko je na jovye mvuye hariya nje gusakurondera wewe shaka rero mbwira akajya mu gasunika rugi kakabijya abantu rero bakeneye kugenda ari abantu batwikira bari hanze bari ngaha gute umva ntibarabona neza bizogenda gute bazobibaza nde kugira bamenya ko ingene bipanze amasaha yo kugenda byose bashaka
amasaha kugenda kubera ko bizotangura isaha zine twebwe nka staff Rusizi Limited tuzorara kuri dogo vendredi 5 navuze ko ingumene zizokeregwa isaha 9 z'ijoro so batubihagariki mugabo nk'abazovi ni Bujumbura sabiri bo kwivyura bagaca baje baca hantu hazoba hari ingendeshwa uzatekanyijwe cyangwa bashaka kuri ko
kugira ni kwagusa
kwinjya ni kwagusa mugabo kujya tugishireho ordre hari cyo tutama twarashyize ko kuri ha 5000 kuko tafise promotion ibinyogwa bya Brarudi izo 5000 ni 4 beshu 4 petit amstel
bizigura uba utaza amafaranga kugira wigurira ibyungu
no kuvuga uri hicyo izo 5000 bagaca baguhamwo icyo bita amabon kuko amabon nayo uzoguramwa swate ibyunywa ari fanta ari viva ari henken mugabo atanze 5000 mugabo ni ku muryango bazoguha bon utanze 5000 winzi indani bace baguha ibijanye na 5000 bikwiye na 5000 bya urumva ni for free mugabo kujya dushye ko discipline bituronka abantu bose bavuye muri bayura ngo nuko amavu rero agashingura cumu agasunika rugi ntashobora kubura kuvuga nuko tuzotanga n'agashimwe ku munyeshuri wo muri 9e yakoze neza yaronse amanota meza 193 n'ibice bitanu muri concours national y'uyu mwaka uyo turamuzi ndashimiye mbere na DPY cy'ibitoke ariwe Joseph Nyandwi yadufashije kujya tumenye uwo munyeshuri turamuzi n'ishuri yiga ko turarizi ababyeyi bibazo bamuherekeje ku mure na etablissement no kuvuma directeur w'iyo shuri yiga ko azomuherekeje n'uwazoronka gasimwe kugira dutere intege abandi hari amadepeye amadeseye amazi misabi ya mbere nka deseye buganda mugaba yari amadeseye amazi misabi ya nyuma nka deseye mugina hariya navuze je iwacu aho navukiye baba banyuma rero dushaka kuba esprit de competitivité abantu bumbe yuko nuko kuntu tubona ko intara ya cibitoke no kuri mazi misi y'ikarasa muzanyuma haba muri concours national haba no muri exeta rero dushaka yuko bo byuka metwa nasanze hariho n'umugambi w'intara wo kwiga ingene umwimbu waba mwiza mu mashure gusumba uko bimeze ubu nuko rero agasunika rugi agasungura cumi akabinywa n'akabirya naka a wewe mugenzi nkurikirana uri mu Burundi uri mu makungu washo kuzobikurikirana kumbure kuri streaming live ntoko cyarondera abantu bashobora kugufashikorana n'ico gikogwa mu streaming live arasho kubona Isaac TV on Saturday
yati bikora muri fresh
on Saturday basho kuvyumvira abantu bo Australia cyangwa bakurikirana muri za America n'ahandi nuko umuntu wese uko rumba cyitoke sama time pour la première édition nous hizibe nubure sama ntuyisamaremwo sama uyiprofitemwo sama uzisasagalemwo hasasagalemwo amahoro umutekano na usasagale mu birori nk'iki kiro cya TikTok summer time
nice kabisa bana ye
rero sinoregena ntashimiye abantu badufashe mu mugongo
ahaduhagaze
ni World Beach badushigikiye gose badushigikiye ndashimira Bora Rudy ndashimira Estis House ndashimira Crystal Event sangitegura ibirori DJ Paul n'abandi na team yose nabo baradushigikiye ndashimiye Sobukos ndashimiye ama media Isaac TV number 1 turabashimiye cyane za Siren za Magic za JC TV za Imperative number Imperial ni benshi mashariki bose turabashimiye turashimiye wese ku muganda yatanze abaduhaye senkatimire abadushikije 1000 abo bose
mubahwe
mu rukundo rumwe ndavuze nti mwubahwe ku bwa Rusizi Limited na TikTok Samatai
nice kabisa bana yari ko mumenyere yemo ni murambi urumu professeur numuntu yamenye publicité urumva ko ravuga publicité vumenga byose bivuga merci beaucoup akandi numu journaliste rero akome cyane ni numuntu urumva arimo byinshi mu professeur numwarimu numu numutegura ma evenement ugira ibiki nuhagarikira ibiki byose jere nitwa as a classic nako na Juma Jux Juma jende kuta jugumira ni mbewe nga kuri beach world beach ariko bimari aka gaka bien bimahantu jende nakunze ariko nawo biruko yachomuka hanyene nigire ka Juma Where are rest in peace? Rest in peace.
Rest in peace, Juma. How you guys can
here? Rest in peace, Mr. Gurikino.
Rum professor. Rest in peace. Are we coming out?
No, no. No, we're not coming.
Kumenga kujya kuruka tuvuga ubugiye buje. What kugenda buje?
Ukugigamwo.
Kugenda buje. Nukugenda ntu amazima yongo. Ntuzogaruke. Ntagende buje ndasabye. Juma turacyamukeneye. Turacyagukeneye mugenzi. Agapira keza wambaye ka Isaac TV. Tuza kandi arabegwaga. Hajya yashize
agapalaro yambaye wagabo.
Hajya gapira kali kuri ndiri cyane ni zo
ni size ni
size design yo muri Isaac TV. Ha mani birato biri kuri ndiri.
Eh bien merci beaucoup Jean Toise Classic Juma Jux behind the camera bye.